Igama lami-ke uMthozi wambonambi eDazenuki. Masikhuluma ngeDazenuki sikhuluma ngendawo eseduze neRoma. Iphinde futhi iRoma ibe seduze nePinetown. Sihlala njalo-ke siqikelele ukuthi sibe ney'nhlelo esihlala sihlale njalo siyiqophe. Sekwazi ukuthi kusizakale abantu abalimele emoyeni. Ngokunjalo kunabantu abalimele physical. Mhlawumbe abanye baye babone umuntu egula. Angazi umuntu ukuthi imbangela yayo yonke leyo nto ngabe yini. Kodwa ke namhlanje kulolu hlelo lwethu leDazenuki 14 Galaxy TV. Sithi asithathe lolu hlelo lokuthi ake uzibheke ukuthi ungubani wena. Akuzihlole ukuthi mhlasimbe inhloso yokuthi ube la ngaphansi komthunzi welanga kwakuyiphi, especially kuma-ancestors obabamkhulu. Ngoba mhlasimbe kwesinye isikhathi akhona lokhu wena ocabanga ukuthi kuyikona, njengoba ubhizi nje wehla wenyuka nama-nice time wenza lento yomavosho zonke lezi zinto. Do you think umuntu mhlampe walethelwa lokho emhlabeni ngaphansi komthunzi welanga? Yizo-ke lezi zinto esithi namhlanje ake siphinde futhi nomfoka akhabazela uBheki Mkhize sibuye phela sizokwembulela ukuthi umuntu mangabe elapha phansi komthunzi welanga ungubani kahle kahle. Angifuni ukuchitha isikhathi ke ngikhulume kakhulu ngoba umuntu okuyena yena ozosicacisela kahle le nkulumo uma siyixoxa naye. Uyena ukhabazela kamavovo uBheki Mkhize. Mfoka Mkhize, siyakubingelela kulolu hlelo lweDazenuki 14 Galaxy TV. Bese ngiye ngathi ukubeka ke ukuthi kahle kahle imbangela yenza ukuthi sikulande, because sibonile nakwezinye iy'nkulumo oke wayikhuluma phambilini ebezinesihloko sokuthi wadiza umuntu impela uhlube udlubo okhasini. Sasesibathembisa nababukeli ukuthi sizophinda futhi silithole ithuba mfowethu sicele futhi uzocacisa. Namhlanje lapha sizocela ukuthi usibingelele ngaphansi kwalesi sihloko esithi ungubani umuntu kahle kahle, yini inhloso yakhe ukuba nangaphansi komthunzi welanga. Sikubingelele ba
baba Mbonambi kanye nababukeli, ngiyabonga.
Yes.
Isihloko sithindayo sijule kakhulu mfowethu.
Yes.
Futhi kuyinto elikhulu kakhulu leyo kubantu, kakhulukazi njengoba abantu sebabuka kakhulu imfundiso nempilo yasentshonalanga. Base beyithanda kakhulu yangena emizweni yabo.
Yes.
Ngoba uma ngidlula nje kuloku kwafishane nje ngingasho ukuthi umuntu uthe ma ezalwa kwakhishwa ubuyena kwafakwa omunye umuntu kuyena. Leyo nto bambonambi ngizoyisho ngoba kusukela ingane izalwa ikhula ziningi izinto ekufanele ukuthi zinakwe ngumntwana ukuthi makenzelwe zona eziyisinto eziyisikompilo lesintu. Kwesinye isikhathi kuba sekuthena abazali basuke bengenalo ulwazi oluphelele.
Yes.
Kodwa ziningi futhi izinto eziyaye ziphoqwe ukuthi ingane izenze kodwa zibe ngenaso isidingo esitheni sokuthi ingane izenze kodwa zibe yimpoqo. Bese kuthi lezi eziyimpoqo kufanele ngabe ingane yenzelwa zona bese zona ishaywa indiva. Yilapho-ke la ifike iqale khona-ke ukuthi umuntu alahleke ubuyena.
Yes.
Eke ngilinganise njengesikole. Sibalulekile kakhulu isikole kodwa kubona abantu bonke abadalelwe ukuthi baye esikoleni.
Yes.
Kubalulekile umsebenzi ukuthi abantu baphume bayosebenza kodwa akubona bonke abantu abadalelwe ukuthi bayophuma bona bayosebenza bayonxenxa ephalishi babe zinkotha ngqo.
Yes.
Kunabantu abadalelwe nje ukuthi umuntu asihlale nje egcekeni kube umuntu kodwa nethezeke kodwa angalali ngandlela angadingi angasuki. Inkinga-ke sibhekene nathi thina abantu njengoba singakwazi ukuthi siyifune siyithole, kunento esikwaziyo ukuthi siyifune siyijahe siyithole. ekhinya beza ke ukuthi thina sikwazi ukuthi sizifune sizithole
sizithole
imali
imali ya
uma mbonambi ngikufica unento oyenzayo noma unempilo oyiphilayo bese ngithi ngizokuthembisa inani elithize lemali ukugcina ukhohliwe ukuthi lento okuyona uyaphila futhi unesikhathi singakanani uphila ngalento uzobona le mali engikuthembisa yona mina nginginomsela ngayo bese uyibona kuyimali engcono le le onayo ekade kuphilisa wonke leminyaka njengokuthi ube ngayo uzoyibona ngasabalulekile
yes yes
ilapho ke la kwafika khona kwabulawa khona lento ukuthi umuntu akwazi ukuthi azifune azithole
ukuthi ungubani
ukuthi ungubani ngoba leyo nto yehlela noma ubani futhi akiyona into kanombani ukuthi umuntu akwazi ukuthi ayifune ayithole ngoba asikwazi ukuthi thina simbe
sipequlule
sipetulule ngoba into ephezulu ayifuni ivele nje itholakele
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 but lengaphansi
kodwa lengaphansi fanele uyifune
but abantu ke bayabalekela lokho
bayabalekela
Hayi foka mkhize. Hayi mfowethu. Wabeka enye indaba ukuthi into mayingaphezulu. Hayi. Ayifuna. But ke lengaphansi hayi sithanda ukuthi sibe madolonsimu ukuthi sibequlule ukuze sithole phela ukuthi singobani.
Yeah.
Ngiyajabula kakhulu lesihloko sethu masokhuluma ukuthi ake sifune sibequlule singobani because sikhuluma ngenyanga yamagugu. That is why ngithe namhlanje ake sisibeke lesihloko kube isona esisiqhube eqhulwini ukuthi ake sipequlule sifune because uselapho umfoko akhabazela kunalento le edida abantu abaningi uthola ukuthi umuntu ume laphansi komthunzi welanga ugcine engasazazi ukuthi i-direction yakhe ibhekephi because isikhathi esiningi uthola omunye mhlawumbe ekhala ngokuthi unesigulo asehamba iminyaka kodokotela kogobela zonke indawo kodwa akasizakali mhlasimpe ngabe kuyancika indloko kule nto esikhuluma ngayo ukuthi ake sifune siyithole ukuthi singobani
impela mbonambi ukuzifuna uzithole ake ngibeke nje ngesilungu ngoba isilungu siyathandeka to be successful is to come out of line and march to the sound of your own drum isikhathi esiningi ke
ya
njengoba ngisho kanjena ngikhulunisa ukuthi uyabona mfowethu ukuze mina ngiyifune ngiyithole ngizokhuluma ngami kakhulu ngoba angeke ngize ngikwazi ukukhuluma kakhulu ngabanye abantu futhi angeke ngize ngithi umuntu angayifuna ayithole yena kanjani ngalipho uhlangothi kodwa ngizosho mina indlela engayifuna ngayithola ngayo ukuthi umuntu nomuntu unayo indlela ngoba la ukhona mbona abuvaleleke khona ikhona into baye ukuthi uphume
la uvaleleke khona
ikhona into baye ukuthi uphume
yes yeah ngeke solution ikhona
ngeke uvaleleke ngeke uvaleleke endaweni mfowethu ungeke uzikwazi ukuphuma
yes
uNkulunkulu njengoba ekubekela ukuthi ukuvalela la uyazi ukuthi uzophuma vele
uyazi ukuthi wonke amathuluzi empilo yakho la
kuze kwakho ala uzuwela ulwandle ngeke uzuhambe uyephundiza emkhathini mhlawumbe cha 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 lelandle la ukhona bona bonke abantu onaka abakusarondile ikhona yonke lento ifunayo
hayi wayichaza uyabona uma usayibeka kanjalo mhlasimpe ivusa lento yokuthi kunabantu ukuthola ukuthi badlala ilotto bagcine bewinile ama millions but kodwa umuntu ngokungakhuli nokungafuni ukuyithola ukuthi ubani nokuthi mhlambe lento ewele kuyena iwendlelana mawusa khuluma ngokuthi yonke into oyifunayo ila iduze kwakho kuyafakazela lokho ukuthi kungenzeka ukuthi lama million owawinile abenganikezwa wena abenikezwa nabantu abaseduze kwakho kusho ukuthi ngenye indlela ukuze ukwazi ukuthi uphumelele kuwineni amaphupho akho kube ukuthi labantu abaseduze kwakho babe umthelela wokuthi lento oyifunayo ithole
yabona mina mfuthi njengeNazaretha mbonambi ngivuleke amehlo ngokuthi ngibone unyazi lwezulu ila ngivuleke khona mfuthi amehlo ngokuthi ngibone ukuthi okay endingavunyelwa umlungu omhlophe ngathi kufika uShembe kimi ekhuluma kwase kufika umfoti omncane uchowa edlule emhlabeni okuyena okwaqala ngimbona nje eqhubeka ngube emhlophe eNazaretha
yeah
wase qhamuka hamba nenkosi inyanga yezu
kanti
zothi mangiyekhleni ngifike ngifice khona inkosi uthingo
uthingo
selizokhothama shintsha ibhanti uthingo Nayale zakwacaca phakathi mina ukuthi ehlini akuphunywa uhlelwe ehlini ebhlini. Ngakho ke la ngiqonde khona mbona ukuthi kutheni ngenkathi sengifika lenkolo kumina yagxekwa kakhulu abantu engisebenza nabo. Enkampanini kwathi uyisubtract diving.
Yes.
Abantu abamnyama nje bangathi impela sengiyahlanya ngoba
bangayinambithisi.
Yes, ngangisuka kwesinye isigaba sokuba yincwasimende. Ya ngangisuka kwesinye isigaba sokuba yincwasimende ngingena khaxa esigabeni sokuba uhlanya straight.
Uyiqhathanzipho ngaleso sigaba.
Yes. Kodwa manje kase ngizwe ndithi kumina ngaphakathi ngeke ngikwazi ukuyiphilela omunye umuntu ngathi ake ngiphume.
Yes.
Namazi ungakhulumayo asho uColonel Donald kumina.
Yes. Umlungu.
Yes.
Ya?
Washo njalo kumina. Ngoba ngifika yena ngimtshena ukuthi inkolo esengene kuyona ikanje kanje 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 wathi hayi ungakangichazeli kufanele ngichazele ukuthi uma uthi uzothi ukhonza umuntu ozothi uNkulunkulu kuwena ongeke uze umkhombe ngingeke ngize ngithi asishaye imoto manje sekuyena.
Yes.
Angizuyikholwa lento oyifuna
oyisho. Yes. Yes.
Umuntu ozoba uNkulunkulu kuwena oqhamuke kwisizwe sakini mawuthi umXhosa noma umZulu noma wena aqhamuke lo sizwe sabangoni. Wathi mina ngumlungu omhlophe kodwa incwadi engiyikholelwa incwadi kaBuddha. Kodwa wena uma uthi uNkulunkulu uzomkhonza uNkulunkulu omnyama ngokuvumela futhi uzokubuyisela esiko empilweni lakho njengoba linjani wathi 100% lapho wathi ngoba belungu abalethe uNkulunkulu emhlabeni babili Mr. Mkhize khona umlungu ozofaka abantu esihogweni khona umlungu ozofaka abantu ezulwini lelizwe babamba iqhaza elikhulu abelungu ukuthi balilahle balichithe futhi bayobamba iqhaza elikhulu abayongena uNkulunkulu lelizwe balibumbe. Amazungathola khona into nathi.
Hey. Ayayibonake lento. Sisahleli la uSony Steshi dasenokwathi 14 Galaxy TV nomfoka Khabazela. Uyayichaza ke izinto ezithi mangabe sithi akuzifune uzibheke ukuthi ubani. Ezenzakalayo empilweni ngaphansi somthunzwelanga. Mesa khuluma ngendaba ukuthi uyiqhathanzipho. Emsebenzini theme semukela inkolo yobuNazaretha. Abantu ayenabo bashintsha bangayimukela indlela afuna ukuthi ayimukele yena ngoba manje kunalento efaneke siyazi masabantu njoba sitha uzifune uzithola ukuthi ubani once waqala wathatha idirection noma igoal yakho abantu abakubukayo bakubuka njengomuntu ongathi uyahlaya ngizofuna ukuthi ukubambe lokho namhlanje ukuthi ngaso sonke isikhathi ivision yakho ngamzwani siqala ukuthi kusebenzele abantu abaseceleni kwakho bazokubona njengomuntu ongathi uyahlanya mfoka khabazela ngoba even kukhona into eqalayo when it comes to business abantu baye babuzane baze baqhwebane bahleke bathi useyahlanya into but when usuyibonile ivision yalento yenzayo kodwa bona ngoba bakambulelwa leyo nto le bazokubona njengomuntu engathi uhanjelwa ingqondo nomqondo wakho usasebenzi kahle sisaqhubeka la mfoka khabazela siya ngokujula. Uma sithi ke kubantu abazifuna ukuba ngobani ngeke ngayithinta lento sisayivula isho ukuthi akekho umuntu owezela ukuzobhenga la akekho umuntu owezela ama nice time mhlasimpe umuntu kuyafunakala empilweni yakhe ukuthi abuye alunguze ngemva kwakhe ukuthi yini le monitayo ubani omnikeza igunya noxivisa isstamp sokuthi abe processed ukuthi azophila ngaphansi somthunzwelanga ngoba sokhumbula ukuthi kunabantu abashabalale bese kwiplacenta esiswini sika mama wakhe kunabantu ekutheme no 7 days ephile ebodleleni esibhedlela wangakwazi ukusurvive uphila wayese collapse wadlula emhlabeni but when wazile ukudlula kuzona zonke lezi stage waphila phansi komthunzela welanga mhlambe do you think ukuthi lokho kukodwa uzibona wena umuntu nje owezela ukuzobusa nokungcebeleka ama lifetime mhlawumbe ungakustatha usibeke ukuthi kahle kahle ukufika komuntu emhlabeni kwenzakalani ngale kwela mathonga.
Eyi ngibonambi into ejule kakhulu leyo into enzima kakhulu ngoba mina ngizothatha inkolo yobuNazaretha kwafika ukhokho wami owayebhincile ephethe nobhobo
inzala abantu
ngithe ngokuhamba kwesikhathi ngalizwe ibheshulu lithanda kakhulu kakhulu ngacela ngiyifuna mina ngiyithola. Engichaza ukuthi ke mfowethu kuye mangithi lento yokuthi umuntu ayifune ayithole ayivinzima kukhona umuntu mfowethu uzokuchazelwa njengento ekhona kubantu eningi kubantu eningi ngale ndlela ukuthi ifike yanqotshwa ushembe ichitha ubungoma ungoma mfowethu ubumoya onamandla kakhulu okwazi umbulala umuntu afe fi maye uphika.
Mayuphika
nje abantu bakini nje bathi bakuphi ungoma.
Yes.
Uyagoloza, uyaphika, awukhuli. Ngoba into efanele siyazi ukuthi i-drone njengoba indiza lapha phezulu ibona ishutha, operator umuntu ophansi.
Yes.
Kungenjani umuntu ngambona epina pina laphezulu nje operator abantu abalelo thule nomhlaba.
Yes.
Isihlahla ungasibona sibona iyithelo nje sithele iyithelo ezinhle phezulu nje indaba iphansi ezimpandeni. Ukujula injula umsamo.
Yes.
Umsamo uyinjula.
Ya?
Njengoba sesiphumile entweni ezincike kumsamo sesiphumile kwinjula yethu. Yabona iketelo. Kunala maketelo lawa kagesi amasha obele uthatha ulibeke kwi-stand bese livelele ya-on. Ma ulikhiphile kuleso stand salo kwi-sosi yalo libuyisele eceleni.
Alisakwazi ukuqhubeka
nokona. Okuchaza ukuthi nathi uma ngabe sisuka kuleli muva esabelwe lona sinqabe ku-operator noma kulawulwa yilabantu abasilethe emhlabeni ngokukamoya ngoba ngenkathi uphuma ngelekwelo amathongo kuthiwa kuphuma ukhokho mhlawumbe sibanibani. Ukhokho sibanibani hambe ufika uyomaka lengane emhlabeni. Uyigade, uyigade ngoba lengane ngolinye ilanga sifuna ukuthi iphilise isizwe ngalokhu nalokhu nalokhu. And abantu abanjalo mbonambi kuba ingozi ngoba ngenkathi ukhula imindeni yakini ikuvikela. Kuba nabantu abafayo ohambweni lokukhula kwakho ngoba kunabantu abasuke beyizitha kona bethi bazokuhlasela. Bajike bavuke labantu babulale laba bantu. Ekufanele labantu baqhubeke nabo nempilo kodwa babulawe bafe ngawe. Wena ufanele ukuthi ukhule egcineni kosuku ube yilento ethize abayifunayo bona.
Yes.
Egcineni kosuku wena awufuni ukuba yilento bona abathi wena ibayiyo. Ufuna ukuba yilento ethandwa abangani bakho noma intombi yakho noma iboyfriend yakho engakhokhanga lutho futhi nakini.
Yes.
Nale ntombi le engakwazi nani ukuwashela ngishishethi le eyazi ukuthi kudliwa out kwenziwani nani nani. Ekugcineni kosuku uma uwine imiliyoni uzofuna ukuyolidla nentombi noma uzofuna ukuyidla nesoka lakho kodwa leli miliyoni eliqhamuka kubantu bakini abanaziyo ukuthi njengoba niyingaka le mndenini ekhaya leli miliyoni lokwenza lokhu nalokhu nalokhu akulona elakho.
Ayikho nemali engaphezulu okudlula lapho bayazi bondi le mali ilingene
ilingene ukuthi ngilinganisa ngemiliyoni njengoba into ethandwa kakhulu yimali.
Yes.
Kungenzeka abakunika isibase yenkomo ekhaya kodwa wena ugcine ukuthi lezi inkomo zakho kanti lezi inkomo zokuthi uzolungisa imindeni lelo thulini lomhlaba yale ekhaya kukuphiwe isibaya esiqhamuka kukhokho usibanibani wese kupha sona ukuthathile ukhokho usibanibani kwakhisha umuntu emsebenzini kwazofakwa wena noma kwafa umuntu emsebenzini kwazofakwa wena ukuthi wena ungene emsebenzini uzosebenza usebenzele ikini bethatha wona le mali oyisebenzele ikini uyoyibhenga nabangani bakho.
Iqala lapha
iqala lapha inkingi and umuntu uduka kakhulu ngosuku lobungcwele.
Ya
uNkulunkulu uthi thina amaNazaretha ngeSabatha kusuka nje kulesihlalo masekushona ilanga iNazaretha selizilile. YiSabatha ngakusasa Saturday iNazaretha lizilile lizoze libonakale ngesuku lokuqala lesonto Sunday waphela uNkulunkulu edala umhlaba umhlaba omnyama what let there be light let there be sun the day was a sun day. So okusho ukuthi Friday is the day to prepare food so Friday. Saturday is a Sabbath. So ingaleso sikhathi kuthola ukuthi kuba khona ulaka olukhulu kubantu abantu abaningi bajabula ngolwesihlanu ebusuku ngoba sengene iSabatha and balimala ngalezo sikhathi futhi bafa ngaleso sikhathi nangakusasa futhi ngeSabatha ngosuku lokuzila bayajabula baye emathaveni abantu baye emadolobheni bakutshizwa yimoto bayadubulana bayagwazana ngalosuku ngoba usuku vele lokuzila likazilile abakwazanga ukuthi bona bayifune bayithole.
Ayi mawuyibeka kanje mfuko akhabazela kusho ukuthi ngamanye amazwi kumele siqaphele lento yokuthi into oyitholayo awuyitholi ngokuhlanipha kwakho kunento esuke yenze ukuthi uthole leyo nto noma kunabantu abangasemva kwakho
ingakho abakhona izana uthi kuleli bandla lakithi uthi uye komunye umuntu ufika umuntu ashisa amashisa izinto ashintsha bhongiso wenko namhlanje ke sinenhlanhla ngoba uShembe kufika kwakhe emhlabeni ufika wabenza ukungcwele kunabantu abamaNazaretha ufike nje akubuka akutshena into yakho njengoba injalo ngoba uNkulunkulu usebenza ngomuntu uma sithi thina uNkulunkulu umuntu ebantwini wenzela thina wehlela ukuthi enzele thina boni ndini enzele thina zoni
yes
kubalekile ukuthi uma ethi uNkulunkulu mani bathathu noma nibabili senuNkulunkulu mina ngiyosebenza phakathi kweni ngiyoba khona ngibe wesithathu usho ukuthi mangihleli nawe sesigqoke lengubo leka shembe sesithandaza sengifuna ukuthi mina ekhaya kwenze njani uNkulunkulu uzothi mayikhuluma kuwena uzokhuluma ngempela into engiyifunayo
hey
masinhliziyonye simoya munye sifunile sayithola
sayithola njoba sichaza nje nesihloko sisho ukuthi ake sifune
sithola
mhlambe nalapho umlaleli ekhaya sihleli kulolu hlelo lwedase noquad 14 Galaxy TV oneindlebe zokuzwa uzoba nenhlanhla kulento esiyikhulumayo because njobe sayichaza umfo kaKhabaze kungenzeka mhlambe ufuna umendo usuhambe wahamba wathi mawufika la usuthi cha la engathi engithola indawo ethokomela waphinde waphunyuka lowo mendo akuzifune uzugcina uyitholile ukuthi ubani because ngenzeka ukuthi konke okwenzayo ukwenza wena ngendlela yakho but awazi ukuthi kunabantu abasemva kwakho njobe sechaza umfo kaKhabazela ukuthi kuyenzeka ukuthi kufike abantu bakudubule kodwa ungazange uzugqirhe ungenzanga lutho kodwa ingakutholi neyodwa inhlamba kumangale wonke umuntu it is just because ukuthi ukwazile ukubamba iprotocol yalabantu abasemva kwakho once waqala wazi imfihlakalo yakho yokuphila ukuthi kahle kahle awuzelanga ama nice time awuzelanga ukuzobhenga ikhani uzokwazi ukuthola idirection yempilo yakho usho njalo umfoko kaKhabazela njoba sikuloluhlelo ke lwedase noquad 14 Galaxy TV ungahamba ukufika usilunguze lapha na ku YouTube channel kuglisha ukuthi dase noquad 14 Galaxy TV ngokunjalo futhi ubuso uyangena ulike usubscribe ukuze njalo inkulumo esikhulumayo ifika ezinja uyithole njengoba zinjalo bese uyakhopha upaste udlulisele nakwabanye futhi abangakwazi ukuthi basizakale.